Ndithendisa kulinda Kofunda linda Kudwa endli siyu ya Maikangi kwazu linda Indene Utando ngenyinto Indene Ndikuthandile Kulo mhlaba Izinto zingenyindlela Ndakuthembisa Intliziyo yala Ndithe ndiza kulinda Mphofu ndalinda Kudwa intliziyo yam ayikhange ikwazi ukulinda Ndithe ndiza kulinda Mphofu ndalinda Wonana kutwa indi siyo ya Maikangi kwazulinda Kaloku Tliziyo ya zilawla Kaloku Na umthwalo iwuthwele Ezandleni zakho Usungayikhaleli Ihlukunyezwe nguwe Ndithe ndiza kulinda Phofu ndakulinda
See you, yeah. My kangi was a winter.